dufatiye ku byo ababuramatari barongoye intara z'igihugu cy'u Burundi n'abarongoye ndetse n'abarongoye imigambwe bashikirije mu bigani mu kiyago cy'uyu munsi dusanze umwe bw'abarundi bwifashe neza hari intambwe ikomeye yatewe kuva dufatiye kuri kahise twasanze uno munsi abarundi babanye neza mu gihugu cyose bafadikanya barabana mu butandukane bwabo basangira imanza bahana abageni mu moko yose kandi mu ntara zose mu madini ni ukuvuga rero muri make twasanze naho atabyera ngo de muri rusange ubumwe bw'abarundi burabwarateye imbere bugeze ahantu heza hashimishije icyifuzo cyacu ni uko bwo rushiza gusasagara no gutera imbere turashima kandi intambuko abarundi bageze ko mu kubaka igihugu itekanye kirimo umwumvikano umubano mwiza gusangira haba mu ntwaro haba mu mibano ku misozi gukorera hamwe mu makoperative no mu bindi bikorwa by'iterambere ubu abarundi uravye neza usanga iby'amacakubiri barabirengeye ubu mbere icyo abarundi ahanini bitayeho umurindi w'iterambere kugira ngo ubumwe bw'abarundi bubandanye butsimbatara icokorwa kuganiriza abantu bashikira abenegihugu na cyane cyane indongozi kuganiriza abantu bavugana n'abenegihugu buri munsi nico catumye turondera abajejwe imigambwe kandi ikindi cokorwa ni kuvugana n'abarongoye inzego zitandukanye zikorana n'abenegihugu haba mu madini mu mashyirahamwe mu makoperative indongozi ku misozi n'abandi bose bakunze kwegerana n'abenegihugu nibo bamenya ubuzima bwo uri hagati mu gihugu ku munsi kandi bashobora gutanga igicapu cyiza cy'uko Burundi bwifashe ku bw'ibyo rero icyo gukora ni ukubandanya no gushishikara kugira ngo ibyiza tugeze ko ntituzohave twisanga hari byo camwo bikadusamaza turifuza rero ko abarundi bose umuntu umurundi wese ahari yobumbatira ubumwe agateramira ubumwe agateramira amahoro kandi tugashira urukundo n'umwumvikano imbere no kubahana ndetse no kwitwararika bagenzi bacu umuntu akitwararika umubanyi tukirindira kurengeranira haba mu byo dukora tuharanira kubana neza no kurondera ineza ya twese